How you changed my life, I'm no play anymore. I see myself in love with you. Allow me to make you my wife. Dear more, dear more. I wanna spend all my life with you. Nisha choka kuwa bachelor. Oh, bachelor. Yapo maisha ya kisela. Ena nipara. Baby, I wanna make you my wife. Would you be my wife? Oh, baby, I wanna make you my wife. Would you be my wife?
Boy, you changed my life. Don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be your wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Saki tena uwe bachelor. Oh, bachelor. Mi upepo wewe bendera. Johnny Coopera.
Tutakula na tukikosa tutalala. Zimewashuka sura walojichosha na makafara.
Miamaji mwenza kuchura unanitosha sina papara. Tuwanyoshe kama rula wakijitosa kutuvaga.
Ayaya kuolewa utarudi nyumbani kutembea. Ayaya kuolewa utarudi nyumbani kutembea.
Ayaya kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. Oh, kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. Oh.